me handle. Mickey and Dolphins, me no candle.
Most incredible DJ, DJ Vincent.
Macho nyekundu, nimegeuza garangi. Unanijua, utuna misika kangi. Unanijua, takimiuwa na uwa. Mimi kamea, utadhani mima uwa. Jina kuwa, utadhani unanijua. So kitu, mtala wa inokima.